Zaharia tulia kwenda mbinguni ime umamumu. Safari tumechoka, tumetazama, tumeona kwa nini nisimbali.
Thank you.